na mano rewa mat mano mi angera piny mangima ilongo beno lucho kelo uda ne wache majamono sipta ne kwango noa kata kamano thodi no bohwa onge magi madango wache liokwano mageno ni chieng dwaro mebo
Do
Adiwa Senate of Yotuwe. Ramogirino you are, Jali Bende you are, Jali Bende you are, O Windo Chingijamundo. If you are Jaiwa Mali, Ajo Muta you are, Jaku Yugi you are, Jaku Yugi you are, O Windo Chingijamundo. Yako Galo you are, Jaro Soja you are, Jaro soja yuwa, o wito na mochika. Ori